chariye so. Na opani ni hwan. Opani de kenya bibi mine. Asase anase kokoko na nkata to ne bo ase nwiye. Asase a ewo sika ne nobai. Asase a owia hyen so. Na ni nua manyunu. Ebibrim. Yadi and Sabonkum Achen and Anon Mine so. Ket as a shiny proye a year won't come a fire so. As a minkumina, a dear mine so. If you any feel, no beans minko or be cross so. Uncle friend and wajer mine. See, I near my ya. A bedding and yak on my yum. So my baby, yeah, if we are not.